winning, very mapisan, masaligan nga Municipal Environment and Natural Resources Officer, Engineer Jolipi Suerte. Of course, ang bago lang gin naghambal sa aton or inspire man sa aton from the University of the Philippines, we have here Mr. Raymond Fantonalgo. Aton mapisan nga kapitan sang Barangay Ungka Dos, Cap Julieta, Lita, Mantilla. Ang mga managers sang aton mga establishments diri sa may GT Malls, palakpakan man aton. And I can see here the presence of Mr. Francis George Goriseta, the Executive Assistant of the good mayor of the town of Pavia, Mayor Luigi.